Na bakunzi bose ba Yves HTV ku kazi na banyita Yves. So ku kazi na banyita Yves. Njyo zaje wanje kubatanzi ni Yves. Niko barivuga kubanjiza gi France. You know what I'm saying? Je ne pas comprendre ndavuga igishongereza igi France igi. So ubunyene ni kumwe na Severe vraiment donc tuje kwestari ibintu amatara ibintu by'video so nikiye ko twakora ibintu bitandukanye turakora ndakora nishaka ikuru muri ivyo
arakora
cyangwa turakora byose hamwe rashoboka ya tushobora ama video tushobora gushooting ndirimbo tukayeditinga ndashidiko ndayeditinga ariko sindagera kuri ibintu byo kweditinga ariko nagerageza kubyo shoboye hama
kutiyamini nibiki imani.
Kira cyane cha green, igitambaro cha green hanene.
Green
igisano gwaci. Igitambaro rero hanene gikora gukora no guhindura ibintu biri inyuma cyane. Hamikinyene wa muntu mwibona kuri ama video nyarizo ndirimo zitandukanye. Ibyo ntuye twakora. Rero katumuhu mwanya Severe nawo yevuga ko wari yo hama atabana. Eh ujyamini ba.
Je kumazina nitwa Severe. King Severin yani kwa nimeshi wanzi aliko nitwa Bahati. Jewe nkaba navuye nyene kuri King Severin. You know ni YouTube yanje nyene. Nkaba umusera nyene Yves.
Umusera.
Umuhungu Yves yantumye ko nyene ngo ngufashe gukora icyo bita installation mu gifaransa. Installation matara. Je ne comprends pas.
Je ne sais pas parler français, you know.
Yantumye ko ngoze kugufasha gukora installation matara rero nkuko
so
nime shows, you know, je ne comprends pas. Abaye nka barundi bavuga okay rero.
Okay bro. So mucha makene ibyo abantu bakeneye ko dushobora kuba kuri video aho bakeneye kwa gitinga mu video canke bakeneye interview n'umwiri kibazo no ku telefone hari inda bangaho hasi muri
Abarundi barihinguza abarundi barihinguza ama
abarundi nibihinguza abantu tukuvuga ibintu dushoboye byo bidushoboye tukavuga ati tuzobigerageza ariko mu chama ke nivyo iri YouTube irikora ama interview ama video asanzwe kuyigiza turashobora gushooting ama party mu chama ke habaye ikonye na yavuze wedding ariko wedding kabisa sio yose tukafusha ukato buke gucenye narabona nkuru ririmbo tuka ashiramwe some clips bazita good ubuhimba himba bw'video ugasanga usana amwe ugasanga ibintu bigiye neza so nuko nyene ibintu bizoba bimeze udukeneye inamba twazishyira ngo hasi uzadu telefone ariho kubanzi na hene muraziho mundonka kubatanzi na inamba nyene nizo ngo hasi ushunyane kivuga ati je nduyu nkeneye nkoreke niki
bishoboye kubandi nabo bashaka kuba barabona ikazi dukora cyangwa ikazi Yves akora ni kugira ngo muzibone ni gusubscribe ngaho hefa iyo bara iyo jambo ritukura cyane subscribe uri fyonde ko hama ufyonde kanyenyeri kugira ngo ivideo zose zisohoka kuri YouTube uzibone faster ubu wa mbere kuzibona tamu na gusumbuwe
ya ku kazina iyi YouTube bayita
ni Yves HTV
YvesHTV
yani ni YouTube man ha yuzimana
ko ndagomba gusa uheraheze kugira ngo abantu babone
no biheba nkigira me
ngo yesa hari video rero iri mukuza mu nyuma muraza kuyibona na yene
stay tuned
so ne kaza tugavuga mu France tatati comprendre plus moi je abonné la même aussi merci beaucoup mes chers amis
abonné dans cette abonné cette chaîne de YouTube pour vidéo
ok so I love you guys so much.
We need your support.
Good.
Thank you, Pig Sound guys. Stay tuned for more videos.